Phephisani Nina Bakomkhulu. Ngiyashushuluza, ngizohamba ngime iteshe ibizwa ngemizwa. Kulolu suku ngizoba isitimela esibizwa ngesithoba nhliziyo. Sulani inyembezi ingane zami, ngizonishushuzela. Nasi sivunguvungu siza ngomoya, khululekani nale mvula ngizoniphuphuthela. Ngenani phansi kwezami impiko ngizonivikela. Nangu umfana ebuza ethi usivikela kanjani uhluleke ukusivikela ekhukhuleni. Wasithathela nemndeni, noma vela unendaba. Ngenkathi ngifela izono zakho, wena wahlulwa yini ukubethelwa ngenxa yazo esiphambanweni. Ngoba vele ezakho, awubhulwe lo mlilo. Nakho kunenkulumo mpikiswano phakathi komdali nesidalwa. Into esisiqeda ithemba kakhulu, ukushabalala kokuphila. Savelelwa isifundazwe sakwaZulu Natali, safa saphela isizwe esimnyama. Baba phefumulela ukuphila kulo mhlaba, ngoba ngingathi kubona sekuhlwile kumnyama. Phephisani Nina Bakomkhulu. Omngapheli kuyahlola ngoba nawe umhlolo unayo incazelo. Iy'nyembezi zizosulwa, uthuli lwabaminzana amanzi lizosuka phansi likhulume. Nginesifiso sokuthi ukheleza kumoya kuyichaze yonke le ncindezelo. Isiphepho somoya samuke nemiphefumulo, kodwa ngale nkondlo ngiyaduduza ngithi buyelani ethembeni. Nayi inkazimulo, yamukeleni ukuze amafa kugqubale kabusha, ukuze kuvuleke amasanga kwamakhanya eze nethemba elisha. Akube isiqalo sempilo entsha, kube ukuthintitheka kwey'hlahla ukuze zikwazi ukuthela iy'thelo ezintsha. Nina Bakomkhulu, lolaka olibhodla yithonga laseNingizimu Afrika elisibangisa ukuthi sibuyele emasisweni obuntu. Sabelani, nitshela nabangenay'ndlebe ukuba bayivule ukuze ukuthula kube ndawonye kanye nathi. Abantu abasilahlekelayo siphelelwe yithemba, abasishiyanga kuphela baqhelukisiwe, bayobuyiswa kuthina njengesibusiso esiyithupha. Le nkondla ibe yisibhabhadiso samanzi amasha azocula nobuhlungu bezwa abantu, aphinde amuke namanxeba abhandishwa iy'nyembezi ngenkathi belahlekelwe. Phephisani sizwe sempisho le, xolani sizwe sensundu, yilokho namhlanje limini okuqukethwe. Bathe busisa umhlaba ngamagama, ngabe sengiyalifica ubizo lwami, uMtho, umfana ompofu, ngombala.